uSodolophu omasipala ombhaxa weNelson Mandela uCeba uRetief uOdendaal ekunye nelungu lekomiti yakhe kwicandelo ezohlaliso loluntu uCeba uTukela Zumani kunye neofisi elicandelo bebeyokuhlola umgama osele uhanjiwe ekwakhiweni kwezindlu zengingqi yase Qaqawuli. Zizindlu ezingamakhulu amabini anamashumi amane ekumele zakhiwe kule ngingqi ukuphela kwalowo nyaka. UCeba uZumani unabise banzi ngokubaluleka kwale projekthi esithi
apha sinezitend ezanele ukwenza izindlu eziyi-700. The project currently imele ukwakha izindlu eziyi-240. We've also submitted the application ukwangeza beneficiary eziyi-35 ukwangeza kula 240. Iminqono yethu is that ingaphinde ime iproject up until such time as zonke ezasenzi 700 zabe kanti zakhiwe zibe kanti zidelivarishiwe kwi-beneficiaries. So far iprogress iyancumisa kakhulu. There's over 200 toe structures that are at wall plate ezilindele nje ubeka uphahla khona esezibe ezinalo uphahla esezigqetyiwe ezine permission to occupy njengoba abantu bangena phakathi ezindlini ziyi-30 and within the next couple of weeks sabona elo nani linyuka kakhulu ba kaloku umsebenzi siyawubona uyancumisa. Kubaluleke kakhulu ukuthi into yoba kungabikho any stoppages, kungabikho nto izakwenza into yoba i-province or the national government iphinde icinge uthatha the function away from us. So far I might add that siqhuba kahle kakhulu and looking forward to a visit from the minister very soon kwenzela into yoba azobona lo msebenzi and hopefully asinike even more support.
Omnye wabahlali baza kuthi bazuze indlu kule projekthi ubulele wenjenje.
Sivuya kakhulu. Banendlu yam semile although ke ndingekanisingasinikwa isitiqo kuba very 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 happy for that le nto yenzekileyo kuthi ngoba silinde apha ixesha elide from 1986 urelocata kwethu elani nebomi kokoko silindele ukwakhelwa wangenelela umasipala wasinceda siyabulela kakhulu. I'm very very happy for that.